kuri uyu munsi uri hejuru rero twagomba gushyira ahabona cyangwa kumenyekanisha umugambi wacu sosiyete KABABUCO duhagarariye uyu munsi ishyize ku mugaragaro umugambi wayo uhambaye witiriwe byizigiro building uyu mugambi ukaba ari umwe mu yindi migambi myinshi sosiyete izorangura mu ntumbero yo kugwiza uburaro bw'abenegihugu muri iyo ntumbero sosiyete izubaka amazu ari mu buryo bumwe mezo standard mezo VIP mezo VIP aparatema tukanamenyesha ko uwo kwifuza kuyagura ahawe ikaze reka mbere n'uwo kwifuza gushyira imitahe yiwe muri uwo mugambi arahawe ikaze umutahe umwe ukaba utoba munsi y'imiliyoni ijana mu gihe uyo mugambi wose uzotwara amafaranga angana n'imiliyaridi icumi turahamagarira rero abarundi baba hanze y'igihugu aribo babandi tubise abadiaspora ndetse n'abarundi bose baba muri kino gihugu bifuza kuba ahantu heza bazoze tuvugane mu kurangiza tubamenyesha ko ibikorwa nyezina bijyanye n'uwo mugambi bigiye gutangura vuba bwangu hatarenze ukwezi kwa mbere muri karitsiye y'aha cyane tukaba turangije gushimira cyane umuba wacu deho bari bwegure ku ntambuko y'iteka yashyitseko mu gutera intege umugambi wacu mwatubajiye muti murashaka kumenya ibikorwa bizotangurira
naho
bizorangirira murabona ko twabanje gukora koji turabanza turarondera tere kandi murabona ko bimeze neza twifuje rero gutangurana n'umwaka wa 2023 nubwo muri ino minsi tuba turahakorera ibikorwa bibayabaye tuzakora ibikorwa byo kwitegura gusa ariko umugambi nyezina witwa ziratujemwo uzotangura mu ntango zo kwa mbere 2023
guhera
tujuhera mu 2025 ubwa mbere uyu mugambi urafitiye akamaro cyane abadiaspora bari mu mahanga abarundi bagiye gukorera mu mahanga kenshi iyo barungitse amafaranga yabo kugira ngo bashobore kubakirwa amazu bakayaruka mu miryango basanga babubaka inzu batifuza ariko iyo uciye muri sosiyete KABABUCO barakwereka igicapo cy'iyo nzu bakakwereka ibeyi y'iyo nzu bagaca batangura kuyubaka bamaze kuyubaka muzamura riha amafaranga nk'uko mwasanzwe mwagiranye amasezerano n'abo bantu hanyuma akamaro bifitiye abenegihugu murabona uyu mugambi wa leta wo kuguza uburaro mu gihugu cy'u Burundi ni umugambi uza imbere ni umugambi ugira kabiri ku burimyi ariko uyu mugambi nawo nubwo uba warimye ukarya utagira aho urara musanga ishusho y'igihugu idasa neza murabona ibihugu byinshi birateye imbere cyane ku nyubako rero ibyo twize mu mahanga tuje kubikorera mu gihugu cyacu murakoze uvuze neza uti mbega nk'umuntu iyo badafise amafaranga akwije kurajya twagize kuri ibyo biciro twashyize kuri tarifu bizogenda gute amazu nk'aya tuba dufise banki dukorana tuzokorana na banki ijejwe iby'iterambere mu gihugu mu bijyanye n'inyubako ni ukuvuga yuko rero umuntu adafise amafaranga ariko akwigiye kondisiyo banki izomusaba uyo turashobora no kuyimuha ideni akaza arayiha bukebuke umuntu afise ashobora kubahiriza kondisiyo leta yamusabye iyo banki yamusabye birakunda ko azoza araturiha buhoro buhoro nk'uko tuba twabyumvikanye wavuze uti none ko twumvise ngo mugiye gukorana n'abadiaspora abadiaspora bari hanze bari guca amafaranga ariko dushatse kugira ngo dushyireho ahantu amafaranga bagiye gukorera bazohora bayashyikiriza cyangwa bazane n'imitahe yabo muri uwo mugambi kugira ngo ibikorwa bigende neza ushobora kuba uzaba ufise n'igice uzaza tuvugane hanyuma utubwire ingene uzaza uraturiha hanyuma inzu tuyubake hanyuma wowe tubigushikirize wiberemo akarusho abajene bafise muri uyu mugambi societe yaragerageje kurokirita abakozi akabakaba amajanane nibo bajya mwabonye harimo abaje kuvuga ati reka tujye kwirabira ingene ibikorwa bizutangura muri abo bantu twarokirise abeshi n'abajene batagira akazi baje gusaba akazi muri societe yacu umwe wese rero muri abo bajene azohabwa igikorwa azobashoboye harimo abafundi harimo aba aide harimo n'abandi tuzaje dukorana muri biro ya societe aribo baba mwabonye baje kudushigikira harimo abasekretere harimo abakontable harimo aba engineer eka harimo abakozi b'ubwoko butandukanye murakoze tubaye tubahagarara muri mezo excellence house iri munsi ya ya posta nime muri etage ya kane nimero 10 ariko mu minsi mike cyane birizo kwimukira tuzuba dusanzwe dufise ibikorwa murakoze bose
jewe nitwa duhora bwegure nkaba nubwo ko ndi mu bwizatunga cyangwa umuntu yigenga kuko nawe nkore hanyuma jewe nkaba ndi mwene rya tongo twagiye kuraba rijya tongo rero tukaba twarumvikanye n'utwara sosiyete KABABUCO ko twarishyira muri sosiyete kugira ngo nk'umutahe ko yaranje kwiyambira yuko akeneye abantu bagura ama action ko mubyita hanyuma nanjye narabonye yuko mu ntererano nozana jumwe mu madiaspora b'abarundi intego yacu ikaba ari uko twogira icyo duterereye mu iterambere ry'igihugu ubundi bwacu bwize kugira ngo murabizi benshi muracyari bato ngaha murabizi abantu biga amashuri hanyuma bakabura ubuzi umudiaspora rero akiyumvira ati mbega none jewe noterera iki kugira ngo bijya bihumbi by'abashomeri nanjye nkuremo n'umwe cyangwa babiri bashobore kuronka inyuma bashobora kwibesha ngira ngo nababariye tukiri hajya haruguru ku itongo iyo nari kuye hajya nashize mu ngiro umugani data yahora njira ambarira ati mwananje niwaronka amahera 10 uzorya 3 ubika indwi niko nabigenjeje nababariye yuko ujya niwe mushahara wa mbere nahembwe igihe natangura gukora hanyuma muri iyi sosiyete KABABUCO rero intererano y'iwanjye ikaba ari n'intererano kandi nk'uko nabivuze nk'umudiaspora kuko nk'uko Directeur General yabivuze nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi igihe cyose twama duhura ngira ngo murabizi nk'abanditsi b'amakuru ko mu kwezi kw'indwi twama tuza hano mu Burundi bivuze ko twamatuza ni ukuvuga aba diaspora twamatuza hano mu Burundi tukagira inama hama nyir'icyubahiro akatwakira nk'umubyeyi tukicara tukamubaza ibibazo akadusigurira akaduha inyigisho zitwubaka nk'abarundi hanyuma ako kamo nanjye ndi umwe mu bakunguriye isi ndavuga nti na jewe reka ntahe ndabe icyo noterera jewe simba kure mbaho hakurya muri Tanzania ariho nshinzwe uburongozi bw'aba diaspora b'abarundi babaho muri Tanzania hanyuma nkaguma mpimiriza n'abandi barundi baba hariya kugira ngo nabo baze kugira nabo bagire icyo batereye murabona ko tuza tuva hafi hanyuma abarundi benshi ntibatuma mubwiye uti gira icyo ukora avuga ati nkora mbonye nyereka akarorero jyewe rero nk'indongozi y'abarundi b'aba diaspora baba muri Tanzania nagize nti ntanga akarorero bambone nk'indongozi yabo babone icyo ndiko ndakorera ngaha aya hama ntangira n'imana sinaje gutamba nirorera nkorana n'iyi sosiyete KABABUCO nayo nyine umukuru wayo asanzwe arazwi ishinga na cya cyiyumviro nyine nyir'icyubahiro yaba dushikiriza ati mwebwe mwagiye hariya birakanyone katagurutse ntikamenye iyo bwiyenze mwebwe mwagiye hariya bweze ntimwibagire iwanyu nicyo cyiyumviro rero nanjye canzanye hanyuma rya tongo nuko nababwiye tukaba turi mu nteguro yo guheraheza kumvikana mu mapuro hanyuma umugambi wo gutangura ibikorwa ukaba uri hafi nkuko mwabyumvise mu kwezi kwa mbere k'umwaka uza 2023 ibikorwa bigaca bitanguranye izina hanyuma nkaba nagomba gutera kamo mwebwe ugwaruka ko ibikorwa nk'iyi bitanguye byijukire nabonye amativi menshi ngahaye n'amativi mobile abitiko turavuga ngahaye cemushi mubishyira mu kirere abarundi babibone babone ko mubaho namwebwe mwitangaza mutangaza ibyo bikorwa byanyu muri ko murakora abantu babimenye muze mushyira murashyiraho natujya tunyomero twanyu kugira ngo umuntu abakeneye ashobore kugira aho abasanga twifuza ko igihugu cyacu kujya tugenda kuba ba diaspora ahandi n'abandi bazoze kuba ba diaspora iwacu kandi birashoboka turazi ibihugu bito bito usanga hariho nk'igihugu cya Vatikani muhora mucyumva hariho byo bita amamonaco ni ubuhugu buto buto budashikira n'u Burundi kandi budafise bashaka n'ubutunzi Uburundi bufise byose nyenicyubahiro umukuru w'igihugu yamabivuga yamatwibutsa no kutwibutsa kuko bijya vuga n'ibintu tubona nubwira ngo uvuze uti mu Burundi dufise amazi akwiye dufise inzuzi zikwiye dufise isirema hanyuma tugaca tugira n'abarundi bazi ubwenge burya abarundi turafise ibihangange cyane nirabireko nibaza rero ko igikuru ni uko imitwe ikora ikoranye dushyire imitwe yacu hamwe kugira ngo umurundi uwo ari we wese agire icyo aterereye kugira ngo igihugu kigire intambwe yindi tuma igihugu kijya gitera imbere niko karoro turiko turabaha twebwe turabasoma imyaka gatoyi nayo diregiteri jenerali wa KABABUCO twavuze tuti reka tuje hamwe twereka akarorero kugwaruka niho rijya zina ry'ibyizigiro ryavuye duhe ibyizigiro aba bakiri bato bato mukirimi mu gifaransa bavuga ngo amageneration zero tubahe ibyizigiro mu bikorere ko ujya nama mvuga umutahe mukuru w'umuntu ni umutwe afise ni ingufu yavukanye ibindi byose biza bikurikiza zijya ngufu ufise uzikurikije neza hanyuma umutwe ukawuteka neza ntankeka ko iterambere riza kandi jewe ndabize ibyizigiro yuko ikino gihugu cy'iwacu kizaba igihugu cyiza cyane benshi barakunda kuvuga iyo ushaka kuvuga ibyizigiro ngo uca wubaka mu gifaransa ngo construire de chateau en Espagne ni kuko abantu batavuga ati construire de chateau mu Burundi natwebwe ijya Espagne yahiga y'ejo bavuga Espagne kuko nibyo byari ibihugu by'akarori muri iyo myaka yahera ariko natwe turi mu nzira cyane cyane nk'uko bavuga mu Burundi ufashe ijya agakura uri kuri uteza imbere uri ko uteza imbere igihugu kuko Uburundi bw'ejo ni mwebwe nabo muzo kwibaruka muramba bariya mavuze menshi cyane ariko nanjye biranezereje ko dushoboye guhura nanjye ni umumenyeshamakuru sibyo nigiye mugabo nanjye ndi muri byo nanjye biranezereza rero mpuye n'abantu ubona ko bari ku kazi na cyane cyane ubona yuko bafise akamwimwe ku munwa mbe mvuga ngo nagasubiye nuko murakoze cyane
ngira akazina kanjye nitwa ingeniyeri wiri ndicunguye ama nkaba ndi mu rwaruka twaye amageneraso karabaho rero nkaba nagiragira ibakwe ryo kuba hamwe n'abandi ba ingeniyeri n'abandi bantu batandukanye babukiye mushyirahamwe ariyo dosiyete kabaragaza building company ariyo KABABUCO ikaba yirongowe n'umuyobozi itwaye Emile Sindayigaya ama rero tukaba twiyumviye cyane 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 kuri isata ufite imigambi myinshi cyane iyo migambi ni myinshi rwose ariko twatanguriye kuri igisata cy'inyubako cyo kugwiza uburaro mu bantu muri igihugu cyacu cy'u Burundi Eyo nko mwimbajije nko nabagenzi banje babisiguye imbere yanje kuvuga uyu mugambi twahisemmo ubukorera muri akarere ka Gahahe mucarama muri twarose kibanza kinini ya ko bagenzi bari batsiguriye twatizubaka aya mazu mwabonye amazu tuzohera ko mu migambi myinshi cyane sosiyete ifise ama kandi kintu twabamenyesha sosiyete ikorana n'aba diaspora ubundi baba mu mahanga rero byinshi nibaza ko tuzobutumana muri ambazi n'undi shusho mu mbajije murakoze ubwishyira hamwe KABABUCO rimaze imyaka ishira kuri ikira bine dari rimwe je natanguye mu mpera ya 2019 ishyira hamwe ryazanywe n'uyu mvukanyi wari umurundi mwene wacu ari umwene wanyu apa yari yavuye hanze mu mahanga ari we Emile Sindayigaya jere nkaba ndi muri bo babitanguranye ama nkuko nabidondoye nkaba ndi umuhinjeniyeri nkaba ndi umuhinjeniyeri sivile nkaba ndi kaminuza y'u Burundi akiriri rero nibaza ko nawe turi kumwe benshi barabyize ariyo bagenzi banje ngaha rero menya kubaho abahinjeniyeri video made hari n'abandi benshi ishyirahamwe rigizwe n'abantu benshi kandi twese twifuza ko twogira umugambi w'Uburundi bwacu bwiza cyo gituma n'umugambi twawise ikizigiro building company murakoze.